benzi abana mufaro
benzi abana mufaro abana mufaro ni mwana wa
baba benzi abana mufaro
Abana mufaro, abana mufaro, abana mufaro.
Mana mufaro.